Takulandrani to mprogram ino ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Mama siku wanse mkalendine mkonzi muluswa program ino pitirani kachinziri. Kuma sotu mprogram uno sindri ndeka ndi kalendi kucheza ni mzanga uyu Dan McKee. Ti kalendi kukambile na nkani zo siyana siyana zo kudza masewero. Kuna litu mpiksano wanyasa Big Bullets for Bonanza. Komanso tikaliti kuona kutiko diyai. Bungwe lija la Super League of Malawi. Ma elections au ainda banji. Ndiyamu takala pomepo, panitu kubeda ndiza mbili. Monga ndani na kaletu kuti mprogramu ino tikaletu kambira nkhanzo sina sina ndi mzanga uyu Dan McKee kuma pano nkhani yathu yoyamba ndiyo kudza tu mpikisano umenewu wa nyasa Big Four Bonanza. Umene uli mpikisano nyasa Big Four Bonanza unachitika mu mzinda umenewu wa Blantyre ndiye unayamba pa 1 March kufika pa 4 March. Zimeza zotsatira za mpikisano umenewu ndizokuti timu ya Ferroviario de Nampula ndi imene yakhala ndithu ma champions achi coach manager. Matimu 4 ndamene amapikisana. Ferroviario de Nampula, Nyasa Big Bullets, Bifford Wanderers, Komanso Chicken Inn. Amene wandi matimu amene anapikisana. Ndeta ona kuti yandi tu Ferroviario de Nampula imene tu inapeza ma points inapeza ma points 5 itamenya ma game atatu. Pamene po Wanderers inapeza aso ma points 5 itamenya ma game atatu. Komano timu inayi imakanga tu ndi ndi superior goal difference. Pamenepo Big Bullets yaka number 3 yamenya magemu atatu 4 points. Pamenepo Chicken Inn imene yutu yaka number 4 kumenya 3 games ndi kupita kwao ku Zimbabwe ndi 1 point. Chicken Inn ndi ya ku Zimbabwe ku Bulawayo kumene kweli best. Pamenepo Nyasa Big Bullets Malawi, Wanderers Malawi, Ferroviario de Nampula ndi ya mtimu ya mdziko la Mozambique. Nde mwina Dani mafuna kuti utangolongo sulapo, unaiona bwanji overview yako ya game imene ya ucheni ya Nyasa Big Bullets for Bonanza. Ma games amene wawona bwanji.
Yeah, I think tayamikile Nyasa Big Bullets kubwela ni initiative imene kuti apangise Bonanza. Kufuni kilanso kukunena kuti anapeza ma teams awiri amene sali amziko muno. Chicken Inn mene wafotokozila kuti ya ku Zimbabwe. Ferroviario de Nampula mene ina kalanso ni mpunzisi wao wau Malawi kuno kano kumunde kuma panopo anaisi ya timu imene hii kuchokila kumozambiki. Iye, yeah, unali mpikisano wabu ino komanso neneso kunena kuti mwina make china mene naona bekuti chinali cho mwina make china panga penda pa tournament imene inali mwina make in terms of publicity sinali ya sana ipange market bwino bwino bonanza kwa mbili.
Inali tournament ya ikulu ndishini mafunika kuti ikale ndi publicity ya bwino
kwa mbili
kuti kwa uza antu kuna zo kuti ubwino wa tournament ndi chani matimu akubwera ndi chani kumazina nkhanga tikungona zoti Nyasa inakudzidzimukira
eh kwambiri sindikuzwa kuti vuto lake inali chani kweni kweni chifukwa ukaona Friday pamene namba tournament imene kunali bantu ambiri Saturday kunali bantu ambiri Sunday mapuma kukwangula Lolemba pamene tinaona kuti iya ile Lolemba kunabwera 19 watu sindikuzwa mwina chifukwa cha dabeyo I don't know komabe ile nacho nitakunena kuti tournament hii inali yabwino I think mwina make azipunzisi wonse follow Kaliso Paso wa Nyasa Big Bullets, Alan Kamanga wa Nyasa, wa Mighty Bifford Wanderers, Antero Kambacho wa team mene ya Mozambique Ferroviario de Nampula ni Joe Antipas, former defender wa Acadia FC ku Zimbabwe atengapo punziro.
Chabwino, koma ukuona kati kuti kweni kweni punziro limene no Malawian teams yapanga benefit pa team imene pa tournament imene ndi chani. Nyasa Big Bullets ndi Bifford Wanderers.
I think kati ya punzira mwina make organization in terms of mwina on and off the field Ferroviario de Nampula ndi Chicken Inn angakhale Chicken Inn sinapange bwino komabe mwina chifukwa chonena kuti abulesa nyamata mbili achisozera komabe the way they were playing even organization kuti midfield kapena balancing in defense ma strikers chifukwa vuto kweni kweni ngati ku Chicken Inn naona ngati mwina make attacking yao sinali bwino kwambiri koma you look at Ferroviario de Nampula all departments ukhala ngati inali yabwino kwambiri koma, komanso of the field they are dressing. Ufika ukamuzi stadium, you can actually see kunena kuti timu iyo ndi yakunja. They were ngati ferevere ndinampola all the players ma officials in green. Timu imene ya chicken ini yochokera ku Zimbabwe, they were putting on red and white t-shirts. Ndi maolimbedwa chicken ini pa ma sponsors zao pa mimba. So zimene zofunikira rather than winner wake mpeza kunena kuti ma situations ngati wa winner wa jeans, winner wa t-shirt kayase no winner ya manyuka pana ya Liverpool. Izizi ndi zimafunikira.
Chamwino kuma tinaona kuti goli za pamwamba za mbili zimene zinamweselwa kwambiri pa mpikisano meneo.
Yeah, kwambiri kuna true card zigoli chifukwa overall kwa chinyidwa zigoli 14 komanso kwa chinyisidwa zigoli 13. So you can actually kuzena kuti my teams are thinking mwina make because ni pre-season they are a bit rusty chifukwa in terms of scoring kala ngati kunali mavuto ndithu chifukwa even one bullets ni one draws kuchinya zigoli zitatu koma kuchinyisa ziwiri. Bullets ya chinya follow kuchinyisa follow. Kala ngati ma defenders ni ma strikers anali pa mpikisano.
Yeah,
kuti ndiyo kuchinyani na vezu tizi chinyisa kono. So you can actually see kunena kuti ninakakonda kuti mwina make tournament hii inakabwela mwina after these teams mwina make amenyako ma friendlies mwina awira tatu and then they come to this tournament. Mene tima onela kunja kuja mabeza kuti ma teams kama konzekela season mwina ama amba kai ma friendlies ndi ma team wena muziko moyo but then they fly out ku America mabeza kuti ma team zena ndi at least zima kala kuzabwina.
Komano ukaiona timu imene ya chicken in ukona ngati kuti mwina mwache vutu la ordinary part kuti atele maka pa pomaliza peni pa tournament mene.
Yeah, ni mayankula ndi Nyamata, one of the players, I think itima choka kumuziri moze, Brett Amidu. Anavulala game ya Friday, akuti anavula zidwa ndi Sankani Nkandawire. That was the kingpin. In terms of scoring, ama mdaria Nyamata mene, anabula last time ndi Dynamo Zimbabwe, kumapakalipa ni has moved, akuti chifa cha ma financial wars mene, aliku Dynamo Zimbabwe, has moved to chicken ini kublawaya kumeneko. Anina kuti, ndaona, ndakumana na Nyamata mbili, ndacheza nao, kuhone kauti, ndachi chepele kwa mbili. So I think they're trying to build up team yonena kuti they want to fuse mwina make ma veteran ndi Nyamata achi chepele. So hii tournament anapanga kwa mbili, mafuna utapange sports kwa mbili Nyamata achi chepele. So I think kwa hiyo zata ni za kwa mbili because always kwenye ukara transition mutim as compared mwene tao nila kunyasa big place.
Kwa hiyo kuzimbabu hili pa number chani
ya maliza pa number 3 chifuwa inamaliza ma champions ni team ija imene mpuzi swache ni Norman Mapeza ya FC Platinum. Mima menya so Confederation Cup chifuwa pa number 2 panali Ngezi Platinum imenso kuchita bwino mpozisi wache ndi waku ku Netherlands anali wa Highlanders koma ku Highlanders anamuchosa paja na onto ni matimu ngati mmene lili Bullets Wanderers they want the results they anamutamangisa ndi anapita ku Ngezi Platinum chike nini inamaliza pa number 3.
Okay Dan tatie titaona ma games ale lolo nyasa Big Bullets ndi Wanderers amene anapesika zoti ya ndithu anachita 1-1 Blanta Depe ni memo inadili kuche. Ndemu ya machitiko za kungona mahala sena ndiena a game mene. Kumambe, ikuwa ni kakuti ndi game ya kuti, ikuwa ni kakuti tu maplayer atu, I think Malawian football, slowly tikupanga improve kwa mbili. Because I'm impressed kwa mbili ndi the standard of play.
Yeah, you mwina unakala impressed in the standard of play. Komabe ineyo, kutengila kuti, this was a derby. Sinu uzuwa mwina chifuani in the pre-season. Iyi so kwa ineyo.
Yeah, of course, I'm taking that into consideration.
First half, there was nothing to write about. Mwina maketi ineyo kuti, game ina sinda ku a second half. I don't know whether it is because Zico Nkanda scored in mwina maketi injury time ya first half. Imeni inapangita kuti game ina ipangidwe revitalized kuti mwina second half tione kuti chifwa it was a must kunena kuti Bullets was supposed to come back from the dead kunena kuti aisese kuti achinye chigoli komanso mwina apambane cholinga akale ma champions. That is why mwina second half taonako better performance ngakale ineyo mwina mwaka I was impressed with Mighty Before Wanderers because Mighty Before Wanderers most of the times they showed kunena kuti they really wanted to pass the ball around as compared to mwina and the Bullets mango menya ma high balls.
Tieti chione chigoli cha Wanderers Zico Nkanda. You can actually see kunazo kuti it was a counter attack. Bullets menena kuchinya ku akubwera nacho chigoli chija and ukamona Zico Nkanda experience and hambiri pamene paja amakonda kumenyesa
goalkeeper. Kapena na kaisa kuti ampange a dribble goalkeeper and then a play koma mona position goalkeeper wango loba basi.
Yes. I think he's going to be mina macho kumuona banji mina macho be you'll be forced to reckon with.
Yeah, it looks like touch yake ilipo be ngakali mina mageni preseason. I think akakala fully fit his combination with Babatunde Adebayo. I think wonders season you know ivuta because you look at my players na mene amenyesa lero ndiana achichepere ndito anapanga fuse from the reserve side Chikondi Kamanga mwana wacha wa Roland Kamanga Dinaliso ndi ku right midfielder Wisdom Pinganjera mwana wa Bobby Pinganjera komaso Francisco Madinga throwing those youngsters in a big game like this one ni zofunikira kwambiri zonena kuti nakakala ine nakakala mpunzisi wa Mighty Before Wonders sina kapangaso substitute Wisdom Pinganjera first half nakamusi amalize cholinga chona kuti because you don't substitute him because he has made a mistake because football is a game of mistakes anakamusi yabe kunena kuti akali ni thick skin chona kuti ndiye kuti sogolo kuko azakala ma players abwino as compared to Nyasa Big Bullets tisinaone nyamatali yese uchokela ku reserve side
tieti ione Nyasa Big Bullets goal chimecho ina chinya hapa through nyamata
Henry Cabbage
tinaona ikanga tikuti nayo defense ya Wanderers inali balala balala mene mudhi about 5 guys 6 guys mu defending third komano anlepira kupanga man mark ma players as a result they were busy watching the ball instead of maybe marking the opponents.
Yeah, I think Mbwina Maga Chinana and Kamanga ku training akakonze because it's just unfortunate kuti Bullets game
here. Sana there are 5 white shirts in the box.
Sana pambane Nyasa Big Bullets because even the first half Nyasa Big Bullets had an upper hand pa central midfield pamene panali Chimango Kaira Henry Kambiji Nelson Kangunje as compared to Nyamata Francis Madinga Chikondi Kamanga ndi Alfred Manyozo Jr. Koma they were not offensive enough. Kumbapezeka situation you know they were playing with 3 defenders Francis Mulimbika Lucky Malata ni Bongani Kaipa Bongani Kaipa amapanga ma overlap leaving a very big gap kukumbuye kujako of which Nyasa Big Bullets sana pange capitalize on
chamino okay one razi ndiye tinene kuti chani Dani makamaka baba pankani makamaka yokudza minimum tournament yaendera Frevion Denampula being the champions one razi second Bullets third Chicken in fourth do you think it was a tournament worth a playing?
Yeah, kwambiri, it was worth playing komanso mwina mwake akamapanga evaluate kuti tournament enda banja. I think the next tournament, I think this will be ongoing as a publicity, as a konze. Komanso, ma team zatu, as a, I think they've learned 1 or 2 things from, you see how they were dressed, a team yako Ferevaro Denampula. If you check the other ma team zaku watu, uzapisa tu wina wafalachina, wina wafalachina. So, it's message that, yeah, ndiye, I think my tournaments can have been kila kwambiri. I think it gama kala now. Next time I think Mwina Maka Zapanga invite one team from Zambia. I think it is up with his status.
Yeah, I think Nguanda Sojon Shunanzo Mwina Maka Tumaina Nwe country representative Yaku Zambia.
Yaku Zambia.
If I mean agenda, I'm going to get my rivals out.
Eh, kwambiri. Komanso in terms of football history, I mean agenda to, yeah, I'm a panga Zambia. Eh, Nagatundo. Yes. Tena kufomeleza.
Komano, Dan, ukai wanesesa menemo iri timu ngati Nyasa Big Bullets ndi Before Wanderers ukuona kuti tsogolo kwambiri mu Super League this season ikhala yotani.
Yeah, ine nikuona ngati Mighty Before Wanderers ikhala ndi advantage because if Lerolo in a derby they played the 3 youngsters amene ndani nawo Chikondi Kamanga Francisco Madinga ndi Wisdom Mpinganjira komabe upeza kuti ma results akubwera so minus these 3 kuli Peter Cholopi amena ku under 23 Stanley Sanudi those are first choice players ndiye kuli Francis Konda amene angomgula kumene ku Master Security. So he's going to kuli Isaac Kaliati nenso wauka so alini ma replacement ndiye ukaonaso anyamata awawa ndachichepere as compared to you look at Nyasa Big Bullets ambili mwina average age mwina ni 28-29 years. Ndio chepa papa mwina amene ngani kuti ndo wa zaka zochepa papa
mwina make Bullets was bought nyamata from Wanderers.
Yeah, precious is somebody.
Yes.
Kuma you look at my players I mean ali ku reserve ya ino shata maija. He has got very good players achina imwe chimwe idana I mean ku Belgium koko kalanga ti sabwela nzukanga ta kupita ku America koma kunoko they failed to utilize him in the first team imene. So some of these players I mean ali ku reserve ndabwino ndonya kuti they were going to have a positive impact on this tournament koma sana amenyeso mmoze nangona Friday anango gwisa chito Elias Smith pa goal koma you look at ma ankati ma footballers kunapeza kuti kulibe sana Gwiso Ntchito Olomos.
Chabino Dani taiona nditu Nyasa Big Four Bonanza ndimene yo nditu ma champions ndamene wanditu a Ferroviario de Nampula timu ya mdziko lija la Mozambique. Ndiye mutakhala pomwepo mprogram ya Sports Arena pomeso tikubwera ndi zina zotsatira mchigawo cha chiwirichi. Monga ndani na kale tuti kucheza mprogramu ya Sports Arena pano pa Times Television pano nkhani ya chosati tatu ndiyo kudza ma elections as Super League of Malawi. Sulom amina na chitika tu mboma lija la Salima. Kumene kutaona kuti anthu asankhidwa pa mipando yosiyana siyana mboma limeneri la Salima mbungwe limeneri la Sulom. Ndiye chairman ndi Tia Somba Banda amene tu analowa anopose. Amene anebio piksa na nai. Pembo vice wake ni Gilbert Mitawa. Gilbert Mitawa ndi vice president wa bungwe limeneri la Super League of Malawi. General secretary ndi Williams Banda. Anenso analowa upanda opiksa na nai. Pamenepo vice wake ndi Zakaria Nyirenda. Amene yetu anagwilira ponchito timu ija ya Master Security. Tika fika pa treasure ndi Malinda Chinyama. Ndodi ndi tuwa kanditu ku Big Bullets kwa ntawi ya Itali. Panopo ndi analiso director watu mene ya Big Bullets Malinda Chinyama ndi treasure Nsungi Chuma. Pamenepo liku advisor ndi Muhammad Selemani amene ndi amene aziyang'ana nkhani zokonza ndithu bwinobwino malamulo abungwe limene la Sulom. Pama committee members pali anthu 5 amene asankhidwa pali Charles Manyungwa, Henry Banda, Michael Chamaere, Ali Machande ndi Chimwemwe Nyirenda. Unfortunately mzimai mmodzi yekha amene akapikisana umenewu Tita Mandiza ndi amene wagwa. Bungwe lili lankhala la zibambo kaoka. Dani
50-50 kampeni yalipeleka
ya gender pan. Tita Mandiza ndamene wagwa. Zifuka zinazo kugira Tita Mandiza dijani. Anani nzimai yekayu amene anapanga nawo compete pamene.
Tinali limozi kusalima koko kafukufuku kwa ma delegates ambira madandaula kunena kuti akuti Tita sana pange interact ni madelegates auta mango wadusa ndia kuti anthu anamba kukambia kuti akatawa mai akupanga choncho ndia kakala paudindo tizapeza bwanji. So they needed somebody who can be interacting with the clubs kuti azimva mavuto hao. So mwina tiopeza kuti mwina mwake iye Tita mwina mwake ama ganza kuti ndinendeka mzimai chifo ama unika kuti mzimai kusalima analieka. So zinachitika ni zimenezo. Komabe, I think this time around, my elections are in the buinota tokoze Bambo Innocent Bottomani. Two consecutive terms, anena kutia intawi, yafuna kupuma, panopo asia Tia Somba. This is what we were talking about even kuma clubs, transition. Tia Somba nali treasure, panopo apita pa president. So you can actually see kuti I voteredo hapa next time sinza dabo kupeza utati Williams Banda ndiye president ndiye kuti akusunta choncho chifonjana kuti ma systems zonse amsulom mavuto amene ali ni ma clubs awawa day to day akala kukumana nao. So they will be able to mwina mwake kukonza mavuto acha
chamwino komabe ukutuka iona composition ya Super League of Malawi imene hii committee mene. Do you think this is a working committee? It's a dormant committee.
Kwambiri Tia Somba utakuona ali pa treasure umapeza kunena kuti Innocent Bottomani kati palibe kapena Williams Banda palibe amagwira ntchito ziwiri. So apapa is already 100% akuduza. Lieutenant Gilbert Mitawa wapangidwa ushered in into the office in absentia.
Lieutenant Kenno,
yeah, give it to me now. In absentia, anakala po player wanga mene, namuko cha mene, anapeza ma voti 35, Albert Mtengamela Harawa, wangu mzuni 13 votes.
Unamuko cha kutu give it to me
now? Unamuko cha mblante ya mumuno, ninyamata ukuta kwa mbili.
Ama tambira.
Kwa mbili, very so good it's defender. Siwachi lendo, komanso very humble, ni mtu ona 24 hours kumuimbira phone aya nkabasi koma kuli ma officials zeni akunena kuti kwaimbira ama kuvinisa imbira pa 08 number kuimba pa 08 number iya panopo ndili pa 09 number. So such officials we don't want them. Williams Banda always timazio akunena kuti despite nchito yake kunena kuti at least mumapeza kuti muziko mwina 3 months atuluka ndiye kubwera kwa Zakaria Nyirenda ukoko ni nyamata ona kuti ama tamanga tinaona mene amapangira ku Master Security zitatiza kwambiri abungwe limene la la Super League of Malawi. Malinda Chinyama beating Ernest Mangani amene anali general secretary wa players welfare imene yango bungo yango pangidwa kumene
zinanda mwisa kuti yeye nchifa chanu kusanamalize task amafuna kupita ku slow
ineso ndi maganza kunena kuti mwina make anakaya mbakaye ukuko chinthu ichichi akaona kuti chakazikira ndi mwina make aganize zopita mwina ku slow mukonko ka kufamu koma Malinda Chinyama because of his experience anapeza kuti wapambana paligo advisor pameti mapita muholomu andu ntaya zisanko izi za yatafika andu amaganiza kunena kuti mwina kukala a very
tight contest
between Muhammad Selemani ndi David Kanyenda. Koma unapeza kunena kuti it was so overwhelming for Muhammad Selemani, 40 votes against 8.
Yeah,
he was Ninyamata unena kuti of course very vibrant koma nangasia andu amatengela kuti David Kanyenda is experienced koma yeah.
Yes, I thought we may be David Kanyenda because of Pange Xero Faja experience. Kwa maybe Dimemo Anna Guns Dama delegates. Komano, Kanye Kula, Patiateta, you want a Kunazo Kuti. Priority Yabungu remain a Kalichan Pasubalik.
Kulizindu zambiri zimene ndithu zena kukonzedwa ku Super League za gate management zakazi kunenedwa koma palibe chame chikusintha komanso tinankhula ndi chimwe mwenyerenda amene wangolowa kumene ukuko ngati executive member ali ku multi choice anthu timamfunsa kunena kuti kodi nkhani yonena kuti mpira watu uoneke pa Super Sport ndi otani ananeneratu kuti kunoko nzovuta kuti zingateka unless mwina make uzingokhala ku production ya ma games ajao then mwina kutu za ku Super Sport kuma azionesa kuti this is what is happening in Malawi kuma kuti ukale ma live coverage kunoko economy yake
the thing is I think in Kani Menes ni mene kufuta kwambiri ku Super League I think team vomereze hapa kunazo kuti economy ya Malawi base yake to have a live coverage is nzovuta kwambiri kuti can be beaming my games amene wa live chifukwa anthu ndrama ma company alibe economy yake is too small.
Hey.
Andi amanena zona kwambiri zimeza makamba chimwe mwenyirenda.
Mm-hmm.
Sizinga kwanise chifanga TV ni Kenya imene inapanga withdraw Super Sport. So what more ndi Malawi?
What more with Malawi? So is idea imoyo yonena kuti mwina magrams akama menyedwa ka bullets in wonders kukala ka times ipanga bimu basi atsunga cheni material manager ka ku silver chani nde kuzatumiza Super Sport kuti mpira wa Malawi ndumamene kuendera kuti chocho. I think is it tandizabe rather than kuti akuti tikaini ma live coverage. Because companies now will be coming mwina from South Africa to be very expensive kuti apange bimo chifukwa kuti ma companies ambiri kunoko a TV we don't have that capacity kuti ngapange bimo at that high level.
Yeah, they will need 32 cameras
Zambia something like that. So zofuta kwambiri
chamwino koma mwina panopota cheti taona ukuona ngati kuti mwina mache china chimecho club I mean committee mene ikoza kugwirapo kwambiri panopo ndi cha mtundu wanji.
Yeah, besides the gate management, I think mwina mwake makosa na aloa wawa ndithu nkani mwina za milandu zisamatenge ntawe kuti asana weruze zimabweresa mwina mwake kuyankula zambiri mbili preempting zindu zamene akwembekezela anthu. I think that is the issue amene anapanga raise Muhammad Selemani kunena kuti ayi sasa kunena kuti zikangochitika situation kusamatenge mwina olo 2 weeks kapena 3 weeks mlandu uja ukali watagamulidwa neneso kuti tiri kusalima konko nthawi ya yomwe ya AGM kuna buka ka nkani kina kakamene sikana kale bwino Albert Chigoka uchokera ku Nyasa People's anapanga propose yonena kuti akuti a media asakalemo mu AGM chifukwa chonena kuti akuti amafuna kambirane zinthu zonena kuti it's not for public consumption.
Yeah, it's very just ndinadaba nawe kwambiri nkani manager kuna zokuti amafuna bwanji kuti media ituruke mmene mujamu chifukwa chokuti media even ku FIFA agamaka mbilana zao zija, media ima kaa ilimomu.
Kukafu,
chimozi. Kufamu, chimozi. So no, why should media be checked chest out ku Super League of Malawi Congress? I think even if atapanga vote waja, anapesi kazo kuti, anto atatu okanda maana vomila kuti media ituruke, the rest of the delegates nazo
kuti media ituruke.
So pena pache achigoga wawa, mwina mwache zintuzi azizi investeta, asana fike po yankula kuguru. As investors, we call this in the kwa attend AGM ya farm. Kapena AGM ya shulu. Ameno kalabansi pay.
Kufusa. What do you call this in kalabansi?
Football is a public sport. You can't expect Yandu to walk out of the...
And shulu is a public...
Mufuna mugambilane mojani. Because even FIFA, journalists are allowed.
Allowed.
Even in Jeff Blatter, time ya mamu tengesa kwambiri. Issues were being reported from the General Assembly.
The General Assembly. So
now, chimozi unazo kuti kupali ya mechi muzatusa atulangana.
Eh, sizinga take. Because they support to relay whatever is happening mu parliament ja kwa anthu kuti azoti what this is what exactly what is happening. Chimozi kwa AGM kusulo.
Let madaba kuti kodai chigogawa. Kodi mbina mangi tiakhululuke fashana piteko
tiakhululukele
fana khakuti amapita
amena kwa yonso anapepesa kunena kuti I think sizina kale bwino chifuwa ndito atolankani iya anakuya kumene kombaka the walked out to kumina make the intervention of Charles Manyungwa Williams Banda atiyachomba kunena kuti iya atolankani bwelani zizinkani zatha koma I think is learned the lesson ndikuti next time I think sadzapangazo.
Mumaonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television mama sikonse mnali ndine mkonzi dimulu tsipitani kachinziri komanso sinali ndeka mprogramu ino nimacheza ndi mzanga uyu
Dan
Maki munhosowa mutazakhala pompo tu lachisanulino pomweso tikubwira ninkhani zosiyana-siyana zokhudza masewero tingodzabwino zonse pamene mukuona maprogramu osatirawa pano pa Times Television.